Use winje jono wachin ilungagano mondi. To dana kende. Dana kende malungagano mondi. Dana ni ogen rego ati yoga TV. Koroka dana ubiro lima tukacho beot. Tupenya omondi. Mafuayo ni gani yokinenaga? Kes dana wegan kani TV. Tukomosa tanbe anene. Koro uoro gan angomi omosa to okaduoke. Koso kinenaga. Isn't done in Jamriambo. Mon Motigi Jamriambo. Tomore onyero gatu onyero to lakene beonge. Kini dana ne wahero ngerego. Isn't mon Motigi nubedi Jamriambo. Isn't done in Gaja Hayeye. Wabe watch my no chakoni soa. Touching ya umondio can Gaja Hayeye. How can Dana Ochani lemo to nibedi Jahayeye? Nanisi Jokamonica. Kilo mo kod gito kiwok wok tich tinja hayeye. Tomore onyero ga makakoti monge. Kaka jo no wacho. Wangen seche ma Vivian Kwano nyikwayo. Wan maybe prauchiel, maybe kata ngeny moloyo kanyo. Tunge onge wa wate, tunge wa ginyingwa. Nyamin welo gwan Liza kenen kanye. Nyamon wan tikacha. Tudana lungingana chieng. Ma benti wer mo wer nega. Ah, nyaka nyikwae nduflu, like wood seller la lungugan Fidel, to dana li lungugan Mendel, ma ken vugolo kanye. Wad gijo li lungugan Yoweri, dana lungugan Joel, jo wuchunka ete, Vivian, bewa lungugati nyen Bibiana, nkech dana be, a ken beonge arangela lungugan Bibiana, ma be nyingu ma, jinde wati yuga kode. Okandiko bukumanti na okandike gimoron kech ongegema nyawo chukwa mdana. Onyola idala kaye, dongo kaye nyakan gihigini ya par. To wan, nyithind kiema mane odong kaye, wan guwendi ginia, Lois, Remy, wadongo mane yodana kaye, gimanti yego maten, emo miyo wa, temo miyo, hera mane intie gono e momi wambe wadonka pod wa herre jukumuchun kae wada kunde mo pogre wada kunde mabor tawa biro kae mami minan yo ok France mo biro iko dana wendi o wenyithinde be Netherlands buba o America wabiro mondo wagonwero kamano kum konyowa mondo wa wakowe King, chakra king, wabo celebrate ngimane. Nkechibyo dak mangen, karibu higni miachiel, maybe higni mokalo kanyo. Kini ka uono, kanene konindo kanyo. And late mangen. Nkechibyo manudongi dala kae. To kwa duwa ni dala ni odongunda nkech koro seto. Po duwa ngeny. To wanjo hera nkech hera madana manumi yono. Koro pokai penjo jogi lakini koro nkech anman gumai korabo wacha wacha. Dwi maraboro ka dwi maraboro wabu duogo kae. Mondo wa celebrate ngimane. Ngima jo nyuolwa mano seto mo idala kae. Mondo waruwa kukendo. Mondo ngeen po duwa ntie kae. Kose mano ber kose okber. Kupama na tuvyo kinyal bit marach. Girl, adwa goero kamano ni my cousins, gi uncles, gi aunties, Morito Dana, dweche mugi gi gimora mora modwaro kotuo kene osiptal urite maber to ng'e ni wahere kuom joduto mobiro kae konyowa mondo wakowe erokamano uru. Omiya tich moro to wiya wiya. Nyikwayo ng'eny kae usewinjo koluonggi koro adwa ni gichunggi te mondo unegi nyikwayo kamoro amora ma gintie. The grandchildren. Can you just come forward? Mondo wang'eny. To kaka anyiso wan ji karibu 60, 70 na tudana ng'iyo wate to nitie gi nying ma ng'ato ng'ato oluongo wago ma en kende. Emo oluongo ga kende. Koro adwa ni mondo gibi mbele. Mondo unegi, mondo gichung' kae. Nikwayo ndufu mantie kae. These are my grandmother's grandchildren and some of the, her great grandchildren who've all come to see her off and to celebrate her life. Ne koroka kamera okneni to yonge kae okokwani koro koro magima na matin mantie kae sani wang'eny to ne wagenre gi dana wagenre gi jonyuolwa gi neewa gi aunties wa gi jogi te Milka Magi, I think Magi maybe krajia ji prario pradik kende ntie ji karibu rauchiel prabirio machopo mna praboro manyikwa nyikwa dana ndufuld dana mogene mohere miwinjo otere mna Amerika kono kata mna France to kuro wacha na Amerika nama limek samora mora mibire dala kae to nyaka yud nyakware kata nyikwae moko mobiro nene ubiro bet kode kanyo ubiro tere kanisa kata kia giandere biro mna mondo gitere kanisa mondo gibed kode koro ntie hera mang'eny dala kae kamano uru ahinya asante
wago ero kamano nyikwayo we want to appreciate you umiyo dana mich maber